shindo na wale madala wana mwamini baba wana furaha wana furaha mina shanga wamejaza tamaa wana tamaa kuliko neno la Bwana Yesu nipe nipe masikio na kusikia neno lako usiniache nikakangamia nishike mkono Yesu nipe nipe masikio I'm gonna need your voice. You can't deny it.